Kenya ni nchi ya community 42. Tumechoka kusikia Kenyatta mzee in, Kenyatta mzee out, Moi in, Moi out, Kibaki in, Kibaki out, Uhuru in, Uhuru out, wanataka Ruto in. We don't want that.